CCF ko aba bantu kuthiwa ngamaphalaphala abangasonwabisanga phekuhlaleni esekulixesha phofu liqhuba le nto leni bekhala abahlali ke abahlali bemangenyanga baqonda okokuba noko ngokulonwabo kubo ngoku nenkululeko abasenayo inkululeko ilapha kubo amaphalaphala bahlangana ke ngoku abahlali bathe ukuhlanganeni ngoku bazama ukuidentify la maphalaphala babafumene kabanye ke kwiveki ephelileyo ngokwesibini bazama ke ukusukuzana kunye nabo babasa emthethweni babanjwa kuphindekile kakhona ngolwesine njalo kwafunyanwa elinye enye ezibana kuthiwa ngamaphalaphala abahlali ke badibana nayo ke bathi bazagqiba bayisa ke emapoliseni ngoko ke ngoku kusingabahlali siye sabona kokubana kuya baza kuyiphazamisa intlalo njengoba bevela apha enkundleni amatyala nje iminqweno yethu thina singabahlali ngasi ke bahlali apha ngaphakathi ngoba uba banoba ngaphandle siza kukhathazeka kakhulu ngoba ulonwaba luzobakho ngoba ebusuku amaxhekwazi akhatyelwe ingcango bacuthela imali abantwana basathunywa ezivenkileni kuba kaloku iintwana zabocutha imali bocuthwa nee-cell phones yonke nje yonke le nto lena isingathi isisidukanzi ilapha kwezilwane ngoko ke ngoku siyafuna ke ngoku abazali bethu ababevulele nenkululeko bayienjoye le nkululeko bangathi ngamaxesha athile bonaba kunzima okokubana bahambe kube ngoku inkululeko ikubo namaphalaphala ubukho bethu apha namhlanje siye saqonda uba ke masenze isicelo apha kumantyi nasemapoliseni nakumasipala kokubana masikhululele sizobonakalisa umsindo wethu apha nabahlali ngokubanzi kokubana le nto yenziwa zezintwana ayithandeki sizivunyele ke zonke ezi zinto zisaye nasezikolweni njengoba ubona nabantwana besikolo uba nabo kunzima bahambe kunzima bathunywa ezivenkileni bayocuthwa bayareyitshwa so then sadibana ke nootishara okokubana mabe sincedisane uba umcimbi lona ayingowabahlali kuphela nabo abantwana besikolo bayaqhekezelwa ezikolweni iikhompyutha azisekho ezikolweni urhulumente uyazithenga iikhompyutha kodwa kuve kuthiwa azisekho ziingcango zii-handles ezi kuvala ngazo inantsika ifestile ziyathathwa zithengiswa ke kwabantu abathenga intsimbi yiloo ngxaki sinayo left and right esiphila kuyo ngoku sithe sawujonga uba ngoku ziya kwi-festive which is kwi-christmas kwidisemba ngoku isinovemba so abantu funeka ngobayienjoye le nto ikuthiwa yi-festive umntu angathi ehamba nje abe eqhalele ezintwana ngoku iintwana thina sidinga uba ngoku masiziqoqoshe njengoba ingathi asiqoqoshekanga siziqoqoshe sizisemthethweni
siyayibona ukuba iidrugs ziyathengiswa apha ebhofolo kwaye zithengiswa abantu esibaziyo amapolisa ayabazi bayabanjwa kwenziwa i-raiding kugcwale kuyosetshwa zifunyanwe ii-drugs 3 days 4 days ingabuye namntu bekufunyanwe kuyi-drugs aphinde azoba nathi kwalapha elokishini to prove that awukho umsebenzi ebhofolo asisebenzisani namapolisa kwainto babakwazi ukuthatha izinto zabantwana zesikolo abantwana abatyi baseprimary thathwe imbiza thathwe istovu thathwe i-laptop zonke izinto omatshini bokwenza iinto zesikolo bathathwe ngabantwana kuba kalo befuna le mali othenga ipilisi nale ntsalo kulapho ke ngoku thina siye sathatha amanyathelo okuba singabazali makhe siza apha kumali sibuze uba sithini na
wena xa bengafumananga bheli uyavuya
into besiyela phakakade besayibeka le loo nto besizabeka loo nto phaya sithi
masingabesenzakalisa abantu oomama bethu abalala bodwa yebo uxa ke nokohlika ezitopping zakho uyayazi into yoba uzawuxhitshilwa kuzofika neplastiki endlini yathi zibhek sikhwela itransport singafuni uzikhwela ngenxa yala maphara
siqhekezelwa nezindlu
njengoba ke kube ngafumana ngaphele niziva njani
siziva kama kwa manje
sayingasike bakho siyakho baya khona
lo